What problems at the house I wish you could take care of?
One, I've got some cats parking in front of the house. I can't get down to the office, and that garbage truck next to the office has got to be moved.
So what I need is a red zone.
How long has she been in there? 45
minutes. Beach is open!
We're gonna need a bigger bathroom.
Da 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 da